Ya ndakubwire impamvu ari ibintu bidakeneye ko ukorera abantu bisaba yuko ronka amafaranga ukikorana ariko ikintu kigize ico cyose n'ubumwe igihugu cyacu ni kiratera imbere muri cinematographique ariko ndabizeze yuko uno munsi havuse Mr. Inkoni agiye guteza imbere sinema ndundi
Karakara
ibintu bibiri ni gute filme ndundi idatera imbere yafiriye he ni bande batuma filme ndundi ifa
mu yandi majambo ni bande bayishe
ni bande bayishe
ni na bande babandanya
bayica nitera imbere icya kabiri Amede
mu mayere ko abiri wagize rino joro umugabo yitwa Mani Nakiza Amede agarukamo
agarukamo abantu bose ko bankurikira kuri Fresh TV aba fans banyu bakurikire filme yanjye zosohoka itariki 9 dimanche bayirindira igishika izosohoka itariki 9 dimanche
isohokere he
isohokere kuri Raji Films bandike Raji Films umuntu wese ariko arankurikira channel ya YouTube yitwa Raji Films iyo movie yitwa Ingo Zirazana Movie ngiye gusohora yitwa Ingo Zirazana kandi bica bijyanirana Amede areke gupostinga intore ndindi
ibyo ni ryari ko bavuze kuri Amede
bica byinjirana rero kandi abanyumva bose nga binjire bagire sabona kirikare
kuri Raj
na partage kirikare babone filme yitwa Ingo Zirazana
Ingo Zirazana
Ingo Zirazana
oya aka kantu bavuze ngo Amede
Amede Zeisora itariki 9 z'ukwezi
kwa gatandatu
Amede yiwe ni vendredi itariki 2 ukwezi kwa gatandatu sinzi na masaha
ni
saa 2 areke mubwire uri mugenzi wa Amede areke gupostinga intore ndindi abaze kwanza andeke Iyo ni message niyerekwa diko ayireke kwanza Ingo Zirazana dimanche day posting imare n'indwi
oya ntacho kubera ikatosora nawe ugasohora biza ni giki giza kwicici
araza guhura n'inkoni araza guhura n'inkoni iyo ni message ndakubyiye ya Amede
This is Flash TV we shine to progress
turi kumwe na Fresh Shop mu bintu biri freshi hano murahasanga imvutano z'akataraboni kutosanga ahandi hantu na hamwe n'udupira twazo murahasanga kandi ibitambara byiza by'amakostime amakarite yose amatisi sate y'ubwoko bwose n'izindi nyinshi zitandukanye zo gushona mu amakanzu n'iyindi mideli mwipfuza ino Fresh Shop muisanga kuri Avenue de la Mission ni galeri nshasha itwa Two Stars Shop Mall ifatanye no kwa Naum kimwe mu bibanza musanzwe muze cyane mu gisagara hagati cha Bujumbura nimero mwobatora ko ni 61 ubusa kabiri 93 93 ubantu mwese mufise imanza wewe wipfuza kubegwa mu bibanza by'iteka bitandukanye kano niko kajokeza ko kwituri nonzo y'igitangaza kugira ibigufashemo This is Fresh Shop we shine to progress
hello everybody everyone everywhere I hope you are doing well guys narako turashimye uhoraho yaremye ijuru n'isi ni nawe dushoboza katwongera izindi nguvu zo kubandanya dukora umunsi ku munsi twenyegeza dushira ko neri nitafari This is Fresh TV 257 They call me Ndikuriyo Leon Sedesai, the son of God, Dr. Vrov, a.k.a. Diko. You can call me also Mr. D. Ambassador. Ino ni entertainment hasi hejuru, tukayigu kubita umusi kumusi nkuko nabivuze. Umusora wali karabi mfashamu, abahereza amasana na mtawa na hande hanunamu itwa Plans Kids. Ari kumwe nuhunda li karibi nyeleza kwa wana buhinga nuhundi itwa Libatro Fridolin. Mugabo nakide itwa Elike Sigal, aliko Nimbara yaza kuvuga amakuru mfise nuko yamaze kongererwa nirindi zina mambo vipi msaza
na mahoro msaza
assalamu alaikum
wa alaikum salam
yeza kuzwe
iteka gyose
yes ashimwe
amen amen
amadina tatu yose urayayo
basi tugire ne
kuko nico nashaka kumva usengera Eric
jewe nemera madini yose ama ndumukizwa
nemera madini yose ari ku mukizwa
ya
buramutse amasaha kugereye kugeza imbere y'umusigiti wa kwinjira gasenga
ngasenga
wa kwinjira
yes
ahubwo je nkikubona nabona mengo sa numwe salam
niko benshi bambwira kuko nkunda kwambara nk'aba islam
ariko uri umukizwa donatire
kandi ndizera imana
izera imana
ya
imana wizera kobera hano ngo arabizera azaba yari usanga bizera inka bose bakazifatanya imana
mu buzima kira muntu afise shwa yiwe araba ibizera ibyo bintu nabandi bizera imana yaremye isi n'ijuru yatanze umwana wawe w'ikinege atanga sacrifice niyo mana je nizera
kugira ngo umwizera wese ntazopfera ube ariko ahabwe
ubugingo budashira
haleluya
amen amen ndafisi yere kwa diko
ubizi yere
ya je mfisi yere kwa ibintu bibiri fisi yere kwa yo kuba umupasteri ya kandi nzomuba
oya
kuko imana yampaye ijambo ngenda n'ijambo
riri muri wewe
iri muri jewe
wabona haba ese wambwaye ko menga sinema cyo yitera kagongo
na sinema zo ikina
mugihe nari mfite amakuru abwo yuko waronse yere kwa ridasanzwe rino joro kubijanye na sinema imbere yuko tugeraho wahinduriwe izina izina ryawe ni rya
oh banyita mbo iryo zina banyita Mr. Inconi
Mr. Inconi
Mr. Inconi kuvu kuko abavyeyi bampanze Eric Sigal niwe ndisiri ndundi yari yimenyereye muri sinema niyandika Eric Sigal izina ryanje ry'abavyeyi ariko nisanze yuko banyise izina rya Mr. Inconi
abavyeyi nyene canke ne nifisha warayuguye kusanga handeze
ko igiye naduga igiye na byose na kubera je ndumunyagitega
umunyagitega kandi nzi ko bavukiye mu kinama gasiga
ya nakuriye ibujumbura ariko origine yanje ndumunyagitega
nukuvuga
ko umunyagitega
kwa bamuzeho
kwa bamuzere nasanze rero kuko basokuru na basokuru barafuye ariko basize yuko umwana agira gatanu jengira gatanu muhira kubazo muhitira izina
niwe basize bavuze ngo azayikwe Mr. Inconi
Inconi
Inconi kucumenga n'umwana ata abavyeyi bamuvyaye batazwi cyangwa kucume ngo umwana banse kumuha izina nubwo na Inconi numva bihindutse izina
ya urazi impamvu banyise Inconi naje gutahura kuko yari yerekwa ryabo ikintu kitaboneka ni ikintu gifise imbaraga ya Inconi ni ikintu ushobora kundonga uri umwansi wanje ukambura ufatira ngaho ukambura ufatira ngaho ukambura ariko je nkatera imbere
niyo nsiguro wasanze Mr. Inconi rifisa
rifisa ushaka undonde unkurahe kandi ndi Mr. Inconi unkurahe gadiko
Mr. Inconi himself kabisa umva ko izina riba ryamaze guhindurwa
byahindutse
kwibutsa abantu ndakuzi nk'umurealiza ter
yes
wa sinema hari kindi realiza ter no kuvuga zingemwo ubu director uradirectinga nibyo
umu acteur ndakina kandi
uranakina
ni
n'umwanditsi
ndi umwanditsi
ikirenze ibyo twaregeze gukorana nubwo hari kera sinema burya wengo uri mu bantu bagize ne buri yindege canke bafata ubwato baje kuyiga
ya naye yize sinema muri Cape Town Panizuela University imana yari amezagi
wize Panizuela
University ya fise bachelor 7 muri filme ndayibundanye muhira
bachelor 7 ari hantu ko yiga n'abazungu ari umuzungu mwiganye
ya umuntu yandiye nta bushobozi nari ufise ariko ajya niyo mpamvu nasanze sokuru ya mpanze Mr. Inconi kuko najanye akantu gatoya uyu muzungu yamenyeyo ashira mu mashuri nari mfise agafilme nakinye mu giswahili umuzungu abona ndamubwira ati wewe gute je ni realizateur umuzungu aratwenga ngo wewe koma uri nga ukora aka kazi ndavuga why none bo ndamwereka acha urafisi yerekwa ryo kuba umu realizateur
yaranze ko umurealiza ateye yaranze kuri wagwa vatura
baza abazungu yuko babona kure aca avuga ngo mba ndagufashe wige sinari gushobora amashuri yo kwiga sinematografike
arazimvye
ya cyane
icyo gihe waruri muri Tanzania
natanguye muri Tanzania cangenda rero muri Cape Town ya bo imana yangiri ubuntu narize mbo nawo narize igihugu cyanje eh ni kiratera imbere muri byo bintu
ariko sigara kumva uko ufite bachelor 7 wari umuntu wateza kuri match wa ku rugaruro ni wateza kuba umuntu uri kuri raporweza ibikorwa ngahabiteye ubwoba wa mugabo we kuminga nta bikuvugira bihwanye n'ubumenyi waronkeye muri Afrika yepfo
ya ari impamvu ya ndakubwire impamvu ari ibintu bitakeneye ko ukorera abantu bisaba yuko ronka amafaranga ukikorana ariko ikintu kigize ico cyose n'ubumwe igihugu cyacu ni kiratera imbere muri cinematographique ariko ndabizeze yuko uno musi havuse Mr. Inkoni agiye guteza imbere sinema ndundi isiyere kwa ibintu bibiri ni gute filme ndundi idatera imbere yafiriye he ni bande batuma filme ndundi ifa
mu yandi majambo ni bande bayishe
ni bande bayishe
ni na bande babandanya
bayica nitera imbere icya kabiri Amede
mu mayere ko abiri wagize rino joro umugabo yitwa Mani na Kiza Amede agarukamo
ndamuvuze n'umugenzi nituyaga kenshi ariko anyumva iyi message
yaza
ku Amede
urazi rero ubona gute duhe twihereko duhereko Amede duhereze kuri ryende yereko waruvuze
neza cyane reka nangurire bica bijyana cengira na ivyo binjiranye na movie zanje zibiri zigiye gusohoka muri ano mezi bica bijyana na Amede
bibiri mukabatugira
bica bijyana na Amede
rero aho ere ku mwanya niko
ya
nako Mr. Inkoni kobera wahinduye
Mr. Inkoni ni gute filme ndundi reka nangurire ni gute filme ndundi itaratera imbere ni bande bayica ari impamvu dutangurire igihe sinema ndundi yatanguye Amede 1960 kwa Ngabo Leonce
nihera
akura gito yakuye gito iramamara ivyo ndamushima ariko yaciye agira ikintu cyo kwigungira ko ati gute yigungiye ko yarose ama connection yubaka brand nini yo gufasha ashiramo ikigo cyitwa Festicable ariko niyabonye inyungu yacu urazi inyungu yacu inyungu yacu yari kuri wenyene apana kuba kubasani bakina cinematographique ati gute yagize gito irakundwa mu Burundi arubaka ikigo abazungu baramwizera araronka ifashanyo none zironka abandi
zomfasha dufatire kuri Festicable
dufatire rero Festicable yanga
bwo dufatire kuri Festicable
ya
Festicable yaramu yabakinyi batari bake Festicable yakoze ama edition iyo baheruka yarigeze kuri 10 na kangara atari 18 niyo 8 sivyo
ya
ariko nibaza ko ari 18 zirarenga 10 sasa uwo muntu yagiye tanga ubushimwe butandukanye bivuze yuko afatiye runini sinema y'igihugu uza kuvuga ko zamfashanyo zitakoze gute mu gihe yakoze ibyo byose
reka ndakubwira ikintu kimwe urashobora guheza igihugu ikintu ariko udafese iherekwa y'abandi uravye ifashanyo atanga kugira urwaruka rutera imbere
bahise banyandikira iyi Festicable yaheruka ni 14e edition
ya 14 ya 14 yatanze ubushime bwa gute
ubushime sinza gusubiramo neza and detail mugabo yarakoze bijitari nke
reka ndagufashe ibije yakoze ni bije gutegura Festicable si bije kwa umwana ngo w'igihugu atere imbere ya none yaki munani ogura umuduga
ne ni makomuduga Eric waruzi yuko kugusura bakagushira in front of public bakagushira muri public waruzi yuko nyene ibyo ari bintu horehera amafaranga menshi
ndafisi yerekwa rero urabirekwa yerekwa rero ivyo bintu ngaho nyene kwa Ngabo Leonce dufise ibintu bibiri umuntu yavukanye ibintu bibiri imana imuheza giramwe igikundiro numuheza numuhezagiro bahati mwije ibintu bibiri urashobora kuba umusani ufize igikundiro ariko
bahati
awuna bisigura yuko none bajya batwara ama Festicable ni bafise igikundiro
baba
banakoze none bafise iki
ico bagaruka bakaronka nyuma yabo bararonka izina
izina gusa litagira ibikogwa se bibiliya vyanga twinjire muri bibiliya rero bisiguru kudiko ari ico imana iguha iguha vyose igukundiro ikagwa nikintu wifashisha ariko raba rero kwa ngabo rose kampuni zinga izo hanze zimufasha z'abazungu amashira hamwe muri festicable ni mesh imye upenda shiramu mutayi biki bigashiramu mutayi ama miliyoni na ama miliyoni agashimo atanga rero nakahe kamana wa mama
ariko razi reka reka kwa mze leonse tuhare siko
aho rero
tuduge tuduge
aho rero sawa etapu ya kabiri aho ntanguriye kumizi yaganye filme ndundi fira ntanguriye kumizi aho ni kumizi industry ndundi nayo fira icyo cya mbere muri iyo myaka biba
kiragiye
kiragiye mu mutungi tujye muri zi generation shasha
aha new generation
izi zewe zifise ibikundiro nganyene mu Burundi zitarenga imipaka uraziyerekwa byabo baza kwica bayica bayishira mu mutungi kandi
atigabo ariko wa mugabo uvuga gute yuko bariko barica mu gihe bagwa ni gitondo na nijoro iri kwa zifilimi ngene ivuna hano umuntu agafata 5 miliyoni zo agashira muri sinema ariko aritanga agahamagara abantu bakinana kugira ngo babagire amazina ariko arica gute ubwo ya mitahe si ahubwo si yabura kugira akore ibikorwa bizima
sawa diko reka ndakubwira ikintu urazi impamvu bayica dutangure muri 2015 none se abasani bakora kandi igihugu kirabazi bamwe bamwe siko ahanyene mu Burundi none nimba ukora cyane utegereza gufasha uwundi reka ndakubwire rero aho bayici bakubwira ati iyo babiri bibiliya twinjire rero mu bibiliya aho abantu batatu cyangwa babiri bateraniye bagira ikintu kinini kiri impact mbwira umuntu asangiye YouTube no yundi
nga
mu Burundi ariko kila muntu afise ka YouTube kiwe 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 akeneye rero ubuze neza akeneye uko arondera yigwana ko arondera ubuzima aronkewe none niba afise ama branch y'abantu bakinisha none YouTube irinjiriza bose ko baronka amahera bobo tukabona mu buzima bwiza bambara neza bagendera mu miduga bamwe bamwe abandi bameguru bafise amazina ariko raba rero bajya bakinana babaye iki ko birigwa mu maturaje n'inzara
niko bimeze
icyo atana amahera yo gutahana
Eric icyo ndacishura byihuse umuntu nye ni proje nyene ya YouTube ariko ravuga abana kubera YouTube simpaka ngo abantu bose mukorana ngo muce muyisangira YouTube ni nk'ikintu kiri personal.
Yeah.
Kaba kiba ari ikintu kugatwa kiwani nka kujya wo ufite konti. Antuka konti atari ibyo by'umujyango ni ikintu uza kuyihurira ko ngo abana bose bene wanyu n'abavyi ngo muhurira kuri konti. Niko ndavuga zino zo ku mabanki.
Voilà.
Urumva? Na zino mbuga niko zimeze YouTube. Wa muntu rero mu muhamagaro uwe najya yerekwa nkoresha ijya jambo riko ravuga. Wewe yidugije project. Akaza kuzana nk'umuntu, akakuzana nk'umuntu aza gufasha. Wewe ufasha mu bikorwa byiwe ariko nawe gufashe kugira uduge nibivuza yuko niyo akora ikiraka wewe uri umukinyi gusa yirwa randika directing izo za YouTube zose yigwana akacuruza agacaronka roveni y'imiliyoni 5 nibivuze ko muca mukubita hasi ngo mwanze mukubitemwe imituri mu nganye niya kugira ubona akaguha 1000 uraza gushima
nico na ico nashaka industry ndundi ifiriye ngaho
ifiriye ngaho mvuze
ifiriye ngaho nyene
bivuze ko ivyo mvuze bitumvikana
neza cyane ndakubwire diko wewe ufise ikintu cyawe siko ufise ikintu cyawe personal ariko filme ni yubasuko raba ibindi bihugu za Tanzania za Nigeria nabaye bafasha sama kampuni niyo zihamagara abantu zigatanga imitahe nyereka kampuni ngaha kubera kampuni ni iki n'abantu bagiye hamwe nyereka umuntu wa sinema ndundi yagiye hamwe bagira icyo n'icyumviro bazanye kampuni nga mu Burundi yo guteza imbere ega ni turaba ku nyungu ya kila muntu turaba ku nyungu ya twese
ariko nubwo twafata abantu babiri Amede wavuze uzano kutubwira cyane niko numvise ko nawe mufise kuyereko afise cyitwa BMT igijya ni kampuni tuje hakujya kwa Libert afise ni shure academy no kuvuga ngo bariko bararema ibintu bituma baje hamwe
ni ku nyungu zabo
no kugwa inyungu zawe
ya
ariko si umwe muri BFA iri batso afise abandi bantu amede muri BM cyari kumwe nabandi bantu afise nabandi bana gumazana azamura amazina yabo wumva ari karakora ko nyuguzi
none uzamuye amazina bakaronga amazina batagira amahera wo karonga amahera bisiguri
erega muri ryo yuko kwamva agwe ngo umuntu aguhaye izina ni nko kukugururira ikiraro kiza kugushikana ku mafaranga
diko
uraza kuronga amafaranga atazina ofise
diko
avredi
sawa
icyo ni cyo amafaranga atazina
icyo ni cyo ariko imana yagwezagiza abantu igwezagiza amahera ni bangahe rero muri inzi sindundi bafise izina batagira amahera
abo ni bo benshi mugabo ikosa naze kurishira kubabo bakiye amazina
sawa
ahubwo hari igikosa riri kuri bo bonyene bwite
aga ni wa mari imbere mu guteza imbere ireresi y'u Burundi fatira abari imbere mu guteza ireresi y'u Burundi Ariko
niba batusa ayo mazina
niba afisa ayo mazina kandi bagiye kubaka
okay Eric reka tubi
bagende hamwe
sawa ikosa ni ryabo bantu cyangwa ikosa ni ry'amakampuni atabegera ngo abashore mw'imitaro
none amakampuni yokogera gute mutagiye hamwe muyumvire creation activity n'ukuntu umuntu yo bafasha ega bariho
erega rike abantu baragiye hamwe none za trofa ntizirimo abantu erega namashira hamwe ari ya namashira hamwe GN films kwa sabasi ni hari
yabantu
ushaka bose bafizione
n'ime
Burundi bikintu
cyo none bakora ibiki rero izo filme zabo zirakunze kugira umuntu akuronderereza kampuri zikunde kubakira amateatre
bandi bakina amateatre
izo nyine kampuri kuravuga ninde umuntu ukurondera ngo ukoze ikintu kizima
bakina amateatre
ikintu kizima kikogwa iyo mwagiye hamwe impact ari ni impact mugende hamwe mukore movie iri mu gwego hanyuma abantu bako barabaraba urabe ko mutoronka izo fashanyo za makampuni
ikibazo rero ni iki nawe kikugaruka ko wewe ufite filme zibiri warayarije muri no mise
voilà
seko
ya
ibyo bintu uri kuravuga byose warabikosoye
aha
usanga warabikosoye twitega impinduka muri filme y'u Burundi I mean muri sinema y'u Burundi dufatiye kuri filme ziwawe
neza cyane wishyuye ikibazo neza reka ndakubwira ikintu kimwe bo sinovuga ngo ni filme zanje ni je nagize realisation kandi nafatiye mu bintu bibiri izo filme nazifatiye ahantu u Burundi buba bunyotewe kwigisha kibano sinashizemo bije nosiramo bije gute y'amahera mu kintu umuzungu na umusumba umuzungu
ayo rizo ni izo ni ya theatre rero warupfutse nabo cyane ni audiovisuel ibintu bintu
bya audiovisuel
wakoze audiovisuel
mapema filme filme na lage ni audiovisuel imukuboko ni audiovisuel uko ankurikira neza rero
ni hagaragara ko nawe ukora
filme oya uburyo buri he
nukuva filme ya nyayo nkubona yo bigutwaye bijingana gute
na mahera menshi ariko jewe reka iyi message ndayimuwe nyakubawa nyine icyubahiro umukuru w'igihugu anyumve ahari ndafise projet yo guteza industrie ndundi imbere kuvyerekeye cinematographique Boma mahigwe nahorana nawe amahigwe nahorana nawe
akagutwengera amahigwe akagutwengera
yafashe imyaka 10 ndiko ndayitegura iyo niyere kwa diko
iyo film uvuga
oya iyo projet yo gutegura ikintu bana b'igihugu botera imbere muri sinema ndundi narayandise
imyaka 10
iri mu nzu ariko nayanse kuri umuntu ni gute no mucyaro ruguru twe kwibuka abajya bana bakahurumbira ibi bintu byacu by'amasinematografiki bakabikina kubera babonyemo amafaranga nayiryamanye niyerekwa diko niyerekwa ahubwo ubunyene rero muri aya masaha cyo ninjira mu bindi ubunyene muri aya masaha ndafise n'amatv online iyo filme yanje izo filme ngiye gusohora ngiye gusohora izo filme
zibiri
après izo filme zibiri abantu bose bako barakurikirana iki kiganiro bandike mu makomantere niyasohoka inimero zabo z'amatelefone bakomanta kuri iyo filme uza gushyira inimero yiwe kuri iyo filme ku izina rya Ala Senga Imana rugira yaremye isi n'ijuru ndaza kumuha surprise yiwe muri limikashi igisohoka
ndakumvise neza uza gushyira inimero kwa kino kiganiro
uza gushyira
kuri iriya filime
abantu bose ko bankurikirana kuri Fresh TV abafanzi banyu bakurikire filime yanjye izosohoka itariki 9 dimanche bayirinde rayigishika izo soka itariki 9 dimanche
isokere he
isokere kuri Raji Films bandike Raji Films
Raji Films
umuntu wese ariko arankurikira channel ya YouTube yitwa Raji Films iyo movie yitwa Ingo Zirazana movie ngiye gusohora yitwa Ingo Zirazana kandi bica bijyanirana amede areke gupostinga intore ndindi
ah ijo nijyawe ko bavuze kuri
ame bica byinjirana rero kandi abanyumva bose nga binjire bagire sabona kirikare
kuri radi
na partage akirikare babone filme yitwa Ingo Zirazana
Ingo Zirazana
Ingo Zirazana
oya aka kantu bavuze ngo amede
amede izo isora itariki 9 z'ukwezi
kwa gatandatu
amede yiwe ni vendredi itariki 7 ukwezi kwa gatandatu sinzi na masaha
ni saa 2
areke mubwire uri umugenzi wa amede areke gupostinga intore ndindi abaze kwanza andeke iyo ni message niyerekwa diko
bo amen njye nshaka kumenya ikiba kintu niyerekwa wagize ufatiye ku buremere bwa filme yawe canke nirindi yerekwa mu buryo bw'impemo wabonye ko Amede ni yaza gushira hanze intore ntindi iraza kubitwa hasi n'indi
wabwe neza cyane niyerekwa nagize nimba nyumba no mugenzi kandi ndamukunda Amede ayireke kwanza Ingo Zirazana dimanche da posting imbare nindwi
oya ntacho kubera ikatosora nawe ugasohora biza ni iki biza kwicici
araza guhura n'inkoni araza guhura n'inkoni iyo ni message da kubyi ya Med inkore ni araza guhura n'inkoni iyo wonyeza guhura sindabivuga nga abantu rero niyi abantu baza gukurikira intore nindi ni yapinga ashire intore nindi shire Ingo Zirazana ni yapinga abantu bakurikire Ingo Zirazana bashire ama nimero zabo munsi ya makomantere
hariya kuri Raji
kuri Raji Films bandike Raji Films channel ya YouTube barabe rero iyo nkoni amedaza gukubitwa kandi kila muntu wese ashire nimero ziwe ni mikash niwezagiro kumukubita ni nkoni yo kumukubita Amede
ah umukubitisha imhezagi
ah kandi kila muntu aragenda aryohe gutwawe n'umuntu yaduhaye imhezagiro muri
ah niba ari iyo nkoni rero Amede ahubwo nawe arahafaza mu banda ashiremo inomero umuhe kumugisha
neza cyane
ari mfise ubwoba ngo ntore ntindi ica yanka ntiza kurabwa we ni wasohoriye iwawe ubwo bwoba nari mfise
eh iza umuntu ariko aratinya ubu wari umuzi
oya
ni Ravine ubu nakipostinga kandi urugo
yate
ubu arafise ubwoba uze kumubaza telefone umubaze
eh nawe uri agira amashugwe nawe yankone
nta postinge
eh
arafise ubwoba amaze kwiyumva
yumvise na film
neza cyane
Ingo Zirazana
Ingo Zirazana kandi abankurikira abafanzi ba Fresh TV abariko barankurikira bagire sabone kuri Radio Films trailer yamaze gusohoka
bakubita note
ndabakubita note
none ga Eric tuvuge rero mu bikorwa tureke ibintu bisa n'ibishobisho
ya sibishobisho
oya navuze ngo ibisa navyo sina na meje ibisa navyo mwiyerekwa ryawe Avredi urabona yuko uza kuzana film iza guhungabanya urugo yaravino ariko yavuga ngongera ihungabanye intore ndindi yame
uko nokuri kwizina senga jewe Mr. Inkoni umurealizateur mushasha mu Burundi kwizina senga Inkoni
barakubitwa inkoni
kumutungi kabisa
kwenye mutungi watadumbukia
ndani nasi ndabivugiye nga kandi rero ivyo biraheze
nukuva wabagira iyihe na Amede akora iki kugira ikoga cyo gisohora neza agisohora
cyane andinzire mosting umubwire nyishutsi umukunda ga Amede
umubwire iraha murabo
umubwire Amede Amede urumugenzi kandi urankunda turakundana ni turavugana gaki kaba ariko intore nindi zijya tariki zihindura kirikare zihindura mwana wa mama iyo ni mburi y'Imana ya nyeresi ihindura izo tariki kube uyipostinze iyo tariki kazi kawe iwanje ni dimanche abantu baza kuyikurikira trela ya sosi bagende kwanza barabe trela yayo muri Raji Films channel ya Raji bandike Raji Films barabe kandi basige n'amanimero zabo ni mwezagiro
None imana imana
numero za mikash kira mu
ndaka ndavuga imana icayaze nawe wizera cagubwiye yuko iyo wawe ariyo yobanza bakareka ikarabwa
neza cyane
kubera niwa ijojwe ntiwarisobanuje jya kubivuga
urazi impamvu mvuze uko nuko iyi movie yahezagiwe
iyi wawe
ya nino ikintu cyahezagiwe n'imana wewe uza kwitambika imbere urondera iki ahubwo uhura n'inkoni y'imana amede uhura n'inkoni y'imana ravine ahura n'inkoni ndazi aranyumva yatinye uze kumutelefone
ameogopa
urugo
nawe ngo ingo
zirazana muvizashe
intore ntinde
intore ashake ajyame andeke mosingi aho yanyumvise kandi diko ndakubaha ndamubaha mede ndamubaha ravine sigufyina ndi serious
Eric uwo kwibaza ngo kubera iki ino nkoni iraba bano bantu babiri
Eric kandi Mr. Inconi
kubera iki ino nkoni uri kurayerekeza ku bantu babiri mugihe hari n'abandi bantu baza gusohora ibikorwa byabo mwa mino misi harimwo bano bitwa Moria Channel TV nabo bamaze kuvuga yuko ati tuzanye filime intore ntindi n'akana iki n'inkoni yawe iraba abana babiri
iraba abo bantu reka ndakubwire rero yerekwa ry'abo bantu winjiye mu kintu nagize niyereka ry'abo bandi utazi ko uri kurerekwa
nanjye ninjiye
mwerekwa uri kurerekwa umbwiye ikintu cy'abo bantu none wogwana n'umusaza yavuse ku mwambusa
nawe uri umusore
nawe uri umusore
ni ukuvuga ngo Eric agira afatane mu mashati
Mr. Inconi n'umusaza wa sinema ndundi
yananiye no gufata
papa araje guhezagira abana rero bareke abana papa kwanza wengane ingo zirazana
Mr. Inconi
ni jewe
ubwo ako kantu wambaye ku maboko siko kariko karagutera ibyo bintu nageze ubwoho
akahe
aka kantu kariko kuboko ubwo siko ukuramo imbaraga za
oya aka n'agasharizo
ni ugushaza bisanzwe
ni nk'uko nawo wakwambara agasharizo
ebana muzi rero nama nca mvuga ngo reka turindire ibigiye kuba njye sindi umucamanza umunyeshamakuru si umucamanza wanashaka nawe si umucamanza umucamanza mukuru w'isi yose aba ari imana mbwo umucamanza wa bino bintu tugire dushire habona bya filime n'abafana nabakunze baraba bino bintu
nicyo gituma rero abo bakunzi bose bakurikire rero ingo zirazana muri channel ya Radio Films bakurikire nimba ndazi ya mede ubu rero ahari ushaka telefone uwari ariko arumva message yanjye
muganda ariko arajugumira muganda ariko arajugumira
rindira iki kiganiro gisohoke
oya Mr. Inconi kubwiza ukuri sindamuvugiye sindanamuzi nkobe byabarimo mugamba mbona ingo zirazana ishojugumiza mete ndabona
diko reka simvuge menshi ariko imana yahezagiye filime igiye gusohoka ikorera akazi ariko abo bana bavuze none
ubita abana wewe
none si abana
namete n'umwana kuri wewe ndiko navuga muri sinema
ya kuko je natanguye theatre muri 2005 hanyuma filime nayitanguye muri 2008 sinzi rero ariko ndazi yuko ndi umusaza muri sinematografike fise abantu banciyeko
babiri muri bo bafise amazina
umuntu afise amazina kirese abantu jewe abantu nigishije umwe akina muri Canada muri zi TV ziteye imbere akana gato uyundi aheruka gutwara puri muri festicable umwaka uheze abo nibona mbona yuko bateye imbere n'abandi bagiye hanze bakabibandanya mbo muri industry ndundi ugwaruka nagiye nigisha ni benshi banciye ko ariko n'amabanga yanje
kizazi sana
sinovuga ariko ariho abamaze kuronka izina ariko n'amabanga yanje si ndabavuga bariyizi
Mr. Inconi ni episode after episode unkundire
uwanje si episode oya
ndiko ndavuga ngo unkundi ibyo no munsi tubigarukiriza tubanze duhonje gato ku bintu uri ko ravuga nzokugarukana urabinyemereye
Jo
waruvuze ngo yawe se episode ni full movie.
Ni full movie.
Film hera.
Eh bakuri.
None ugira uhangane n'abantu bifite ama episode asoka buri munsi akunzwe nko kurafa. Ibyo nta kibazo. Unkundire. Tuze tukuzana abantu bamaze kubona igikorwa cha. Ese paro message ufise muri rusangi uza gusigira abakenye ba filme bagenzawe unayisigira n'abafana muri rusangi.
Ni cyo niyo point yanyu mu menga wa wereswe nyine. Nashaka ndakubyire reka meze nga nsezere abafanzi n'igi.
Okay.
Ama message ya nyuma reka nshimire abantu bose baza gukurikira bari muri Fresh TV baza kunshigikira bagende kuri channel ya Raji Films bagire sabone barabe trailer ingo zirazana ama bace bashigana nimero zabo za matelefone za limikash apana za telefone limikash zabo akoresha ama kuri abakinyi ba filme mu Burundi tugabana amagambo tugabana amagambo dukwiza ibikogo ubu Mr. Inkoni yabazi muri ndisire ndundi ya nabiziye nkore cyane bariko baravuga ati kubereka dakora cyane ubu rero ngiye gukora cyane cyane kandi abarundi bagiye kunezerwa
ikibicaho nuko juzanye n'inkoni zikubita abantu
yo ni message si je nayizanye
ah si rawe
niyerekwa
nakubwiye
ama rero bwa nyuma cye tugara ariyo ama TV atanu yo mu Burundi banyumve neza fise iyerekwa ryabo bandondere ya ama TV atanu
ufise
iya mbere yari Fresh TV
Nayo
ndagusigira message yawe.
Okay.
Hama ya kabiri ni ya Landry Promoter.
Nayo nyene
irimo. Science Viber irimo. Simbizi arimo. Kubito ya Gaen irimo. Bibaye
zibaye zitanu.
Zitanu ni izo mfise message abo bantu bandondera. Bando fise message yabo. Gute fise message yabo. Ari abantu baba journalists. Ariko barubaka imitima y'abantu ariko ari ibintu babuze bandondere rero ndafise iyerekwa ryabo
utaza kukorondera
kazi ki
akamasho agwamo
kazi ki nimero ndazitanze gatandatu kabiri gatatu umunani gatatu icyenda gatanu ubusa
zisubiremo
suwasande 38 60 383 950 bandondere kuri izo nimero
bishikane
izo TV mbuze ndafise iyerekwa
mane shimwe ko yanjubwira ugende yimpa
iwaweraho
urayimpera duhejeje
ndayiguha nibyo byanzanye niyo message yanzanye na filme yanje na med ibintu ibi bitatu na message nayo ni cubayiro umukuru w'igihugu ahari hose nyakubaho umujama w'abajene anyumve ndafise projet napanze imyaka 10 yoteza cinematographic imbere abantu bako baranyumva izo nimero bazumvise naronka amahirwe nkashika nkabonana na Mutama iyo projet zofasa n'umwana w'umucaro azoshikigwa amavuka asanga cinema yarateye imbere mu Burundi ndayifise imyaka 10 projet iri mu nzu
Banumbi no cinematography igiye guhaguruka kabisa. Ebana musaza Mr. Inkoni ndagushimira cyane wakoze kuza.
Namwe mwakoze ama Imana senga bamezagirire kuma kakanya ama uze kunkurikira ndaguye message yawe murakoze.
Ndabashimira cyane bakunzi ba Fresh TV make your comment turacabikeneye n'ibyo byumviro byanyu. We love you guys. Hasta la vista.
This is Flash TV. We shine to progress.